abakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru murimi rw'ikirundi tera ku ngingo ziyagize itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha umwaka wa 2022 ushira 2023 yemejwe kuri uno wa kabiri n'abashinga amateka iryo tegeko ariko rigategekanya ko amafaranga ashobora kuba yateye agaciro inflation muri rurimi rw'Ifaransa kushika kubice umunani ikwijana n'amafaranga zokwinjira mu gihugu akaduga kubice birenga gato bine kwijana ibyateye amakenga bamwe mu bashinga amateka nayo kubura abakozi babinonosoye mu gisata c'amahinguriro mu Burundi ni zimwe mu ntambamyi zihanze icyo gisata bivugwa na Olivier Suguru harongoye ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro ido nido ryano makuru ni mukanya sangwikazi. Dasiye kubaha ikaze murano makuru tera mu gisata cy'amahinguriro ubukene bw'abakora mu by'amahinguriro babinonosoye ni kimwe mu ntamba myizi hanze igisata cy'amahinguriro mu Burundi bivugwa na Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi hari kuri uyu wa kabiri hatangudwa indwi yahariwe amahinguriro mu Burundi Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko leta y'u Burundi ishigikiye ibikorwa by'abafise amahinguriro mu kuborohereza mu byo bakora. Vanira Dushime.
Muri indwi yahariwe amahinguriro mu Burundi ku kivugo kivuga giti guteza imbere igisata cy'amahinguriro mu Burundi Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi yavuze intambamyi bagira nk'iyo ubukene bw'abakora mu mahinguriro babinonosoye.
Inzitizi zijanye no kubura umuyaga nkuba, inzitizi zijanye n'ivyerekeye ibigo byo kuraba ko ibihinguwe bikwije ibyangombwa, cyane cyane ku bintu usanga ku masoko bidakwije ibyangombwa. Ibyo bice bituma amahinguriro yacu agira ibibazo byo kubura uburyo bukwiriye. Amabanki ashigikire koko iki gisata kugira ngo turonke uburyo bwo gushyiramo imitahe myinshi kugira ngo dukore byinshi byiza dushobora gushira mu mahiganwa mpuzamakungu.
Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yavuze ko leta y'u Burundi ishyigikiye ibikorwa by'abafise amahinguriro kandi ko ayo mahinguriro afitiye akamaro kanini igihugu na cyane cyane mu byo kwiteza imbere. Bamwe mu bitabiriye ibyo bikorwa baravuga akamaro kavyo nk'ako kwerekana ibikorwa bihingurirwa mu Burundi.
Dufise inyungu yuko noneho hano hantu dushobora kuhahungurira n'abandi bantu babasanzwe bakora ibindi bintu kumbure nk'ibikoresho tuba twoshobora gukura hanze tukaraba ko hano naho babashoboye kubihingura.
Iyo tuje ngaha mu ihayanishwa gurishwa buri muntu wese barahaca tukamenyekana bakatubona ko ibintu byacu biriko birakorwa ku mugaragaro kandi bikorerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Amahayanisha gurisha nk'aya ikintu cya mbere atwungura ni uko dushyira ahabona ubumenyi kandi akadufasha kuhura kubonana n'abandi bahinga batandukanye babakorera mu bindi bisata bitandukanye tukanamenyana ama kandi akaba arakajyo keza kuko ivyo dukora nabo tubibamenyesha.
Ariko nubwo biruko barasaba ko ibibazo vy'umuyaga nkuba n'amazi vyotorega umuti kuko bihungabanya ibikorwa vyabo.
Ibikoresho dukoresha byinshi tubikura hanze nk'imifuniko amakarato urasanga tubikura hanze n'amaetiketi ariko cyo usanga rero kugira ngo bize bishike hano ugasanga turakeneye cyane bimwe twita amafaranga y'agaciro aho nawe rero kugira ngo ushobore kuyaronka kugira ngo umuntu ashobore kuronka ibintu byiwe abikure hanze usanga ari ikintu kitoroshe. Ikindi dusaba hanini nuko iyo turiko turahingura birashika ugasanga amatara aracitse cyangwa ugasanga amazi aracitse ibyo navyo rero biragira ingaruka cyane ugasanga akazi karahagaze. Twasaba yuko umuyaga nkuba wokongerezwa igihe cyose umuyaga nkuba ukamuhari ukwiye amazi ntiyigera acika ibyo navyo byodufasha cyane.
Mwamenya ko amahinguriro agera ku 90 ariyo yitabiriye ibyo bikorwa.
Arakoze mugenzi wacu Vanira Dushime mu gisata cy'indero naho ikena ry'abigisha babinonosoye n'iry'ibikoresho ni zimwe mu ntambamyi zihanze amashuri y'imyuga n'ubuhinga mu Burundi bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ico gisata mushikiranganji bw'indero akavuga ko hariko haragwizwa n'amashuri y'amakaminuza azokwakira abavuye mu mashuri yisumbuye. Tumukurikire
twerekane cyane ingwa duhura nazo zikaba ari ngorane cyane cyane zihagaze kubigisha kubigisha babinonsoye neza haba mu mashure ajya twita ama CM Centre d'enseignement des métiers haba mu mashure technique secondaire haba mbere no mu makaminuza imyuga bwa kabiri ni ngorane ijanye hanini nibikoresho bikoresho byo mu ishuri tureze equipment kuko twamesha ko amashuri y'imyuga n'amashuri azimbye cyane bisaba ibikoresho bizimbye noneho rimwe na rimwe ntidushobore kubironka hagati yaho haraho kandi nibindi twita reconsommable ni ibikoresho rero abanyeshuri bakoresha ku munsi abarimu baba recruté ku mwaka kya gihumbi ni ukuvuga ko 30% bice 30% baja muri iki gisata cy'imyuga n'ubuhinga ni akigoro leta ikora ariko ahana hari usanga kumbure kwa twe dukenera uburyo bwinshi ugeranije n'aya mashuri asanzwe no systeme classique byo baye ngombwa ko leta iduza amafaranga ahabwa iki gisata leta bicishije mu bushikiranganje bw'indero yaruguruye ibisata bibiri muri kaminuza y'u Burundi hari cyo twita Institut Supérieur des Sciences Appliquées muri mu bijanye n'ibyinyubako mu bijanye n'ibya electromécanique mu bijanye n'ibya informatique kugira ngo none abanyeshuri bashobore kuronka ibibanza muri za kaminuza hakaba kandi n'ikindi gisata buguruye ni Institut Supérieur de Formation Agricole ISFA ikaba igomba gusa nimwe bita izaya kera gutyo abanyeshuri bavuye mu za ETS bavuye mu za ITAB bashobore kuronka aho baje muri kaminuza ni ku ruhande rumwe ku rundi ruhande batatu examen d'etat kibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ya leta nabikora utwawo hari ama institut supérieur professionnel ama kaminuza y'imyuga ariko arubakwa hari ya mbere ngira ngo mwese mumaze kumenya ni yo muri commune Shombo irusi mu ntara ya Karusi aho vuba izokugurura mu kw'icenda maze kazakira abanyeshuri batari bake mbere benshi muri bakazobara abanyeshuri biga barara mu ndaro hakaba n'irindi shuri nyene tuko tu ibivyugwa byaheze mu cibitoke ca Rugombo nayo nyene kazofasha kugira ngo yakire abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye
ubijanye n'agateka k'abana leta y'u Burundi isabwa gushiraho amategeko ahana amabi yose akoregwa abana byashikijwe n'icegera curongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana bafashe bige mu gihe igerekerezo rya 16 hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafurika urugo runani bagahamagarira ayandi mashirahamwe na cyane cyane akorera mu gisata gihanira agateka k'abana gushyira ingufu hamwe tumukurikire
turashima kandi yuko Burundi yuko bwasinye ku itegeko riraba uburenganzira bw'umwana nyuma bukaba buri ko burashira mu ngiro iryo tegeko mugabo tukasanga harimo bimwe bimwe mu mategeko mperekeza y'iryo tegeko riraba agateka k'umwana k'isi yose gazosanga harimo ibibuze cyangwa gazosanga harimo ibitagiye mu ngiro aha twovuga nk'abana mu itegeko hariho yuko umwana arinza imyaka 16 atakazi yokora adusanga barakora kandi batashikana imyaka 16 ma nibi bijanye no guhohotera umuntu biciye no vyita nk'ubusambanyi cyanke bakamufata kubera n'umwana hanyuma bakamukoresha ibintu by'ubusambanyi ubu turabibona ko menga biriko birafata intumbero y'ukugwira cyane aha rero turavuga nibindi bijanye cyane cyane mu vyindero koko twebwe niho dukorera cyane aho usanga umwana hari habana bataja ku ishuri twa twavuze yuko ari abantu usanga bari ngaha ye bataja ku ishuri kandi bafite imyaka yo kuja ku ishuri basanga bimwe bimwe kombe vyavuye ku bukene tugasaba leta ajya leta niyo dutangura gusaba niyo twerekeje amaso twese yuko yofata ingingo ukwama yafashe ingingo zose zibereye kugira agateka k'umwana kubahirizwe cyane cyane kandi abana bose
baje ku ishuri kuko umwana ataruye ku ishuri ni nkagateka kiwe kaba gahungabanijwe kuko zoba meze kose hanyuma tugasaba n'ama organizasyon amashira hamwe aya haraniro gateka nyene k'abantu umwana kadasibira inyuma cyane cyane urunani bafashe bige n'urunani ideye ni ngo rurabaraba ibyindero cyane yuko bubandanya basemerera kugira abana bose baje ku ishuri abana bose ntagira umwana asigara inyuma kubera buziki canke kiriya naye handi ho hagateka kiwe ko bagahungabanijwe.
Leta y'u Burundi ngo ivuga ko izokora ibishoboka byose kugira ngo impunzi ziri mu gihugu cy'u Burundi zibeho mu mutekano byabuzwe n'umunyamabanga ntagarizwa ajejwe umutekano umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yabishikirije hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mw'ikambi ya Musasa ni mu ntara ya Ngozi. Waserukiye impunzi muri iyo kambi akaba yasabye ko umugambi wo kubimurira mu bindi bihugu wobandanya ibyo tuma hatoregwa inyishu mu bibazo bafise. Oba Niyonkuru
kubwo userukira impunzi mu nkambi y'impunzi y'Imusasa iri muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi zimwe mu ngorane bafise ngo ni nko kubura udukorwa bakora to kwiteza imbere abadukora nabo ngo ntibaronka aba bashorera baba bakoze kuko izindi mpunzi atabushobozi zifise. Mugemanyi Kabatiza aravuga n'ingorane zijanye nuko abaheza amashure bagaruka kuba mu makambi ntibaronke nakazi
ubijanye na education murabona ko kuva dutangwa 2007 abanyeshuri bariga bagaheza primaire secondaire igitigiri gikeya nibo babo gira amahirwe yo kuja kwiga kaminuza epi abandi benshi tibaronka ayo mahirwe bahabwa bourse d'afi mu Burundi bwose par mois ku mwaka usanga ari nk'abantu 50 hanyuma iyo baheje amashuri arabaheje imanite arabaheje université bose bakagaruka bakagumanga ugasanga uburenganzira
yego ama image yabonetse
cyo kimwe nabene igihugu ugasanga muri ico gisata kazoza kimpunzi titukabona neza.
Waserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano yavuze ko leta izoguma ikora ibishoboka kugira impunzi ziri mu Burundi zibeho neza. Andre Ndayambaje asaba impunzi kubahiriza amategeko y'igihugu haba mu nkambi canke iyo basohotse inyuma yayo arongera akabasaba ko bobana mu mahoro n'abanyagihugu babakiriye bano nabo nyene bakubahiriza impunzi. Userukira ishiramwe mpuzamakungu gitaho impunzi mu Burundi Aster Abdul Karim yavuze ko ku isi abantu bahunga ibihugu vyabo kubera ingwano n'ibindi bibazo bamaze kurenga 100,000,000 ibi ngo akaba ari imboneka rimwe. Akavuga ko ibihugu vyose ku isi bitegerezwa kwakira ababigana babisaba ubuhungiro. Muri iyo nkambi ya Musasa hakaba habayo impunzi z'abakongomani zirenga 900,000 naye mu Burundi bwose ubu ngo hakaba hari impunzi zirenga 86,000.
Arakoze mugenzi wacu Oba Niyonkuru nari nabibabwiye mu ntango jano makuru. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira 2023 gatowe kuruno wa kabiri n'inama nshinga mateka iryo tegeko rigategekanya ariko ko amafaranga ashobora kuba yatakaje agaciro kugera ku bice 8% n'amafaranga yinjira mu gihugu agashobora kuba yaduze kugera ku bice birenga gato 4%. Ibyo bikaba byateye amakenga bamwe mu bashinga mateka. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi akaba yabahumurije ko ibyo biharuro ibyo biciro nako bitazokora kuba nyagihugu. Amakuru twabateguriye arabandanya. Leta ikwiye gutekanya ibibanza by'urukino rwitwa patinage rw'igifaransa bivugwa na bamwe mu bakina ubwo rukino baganire na bagenzi bacu mu gisagara cya Bujumbura aho bamenyesheje ko ubwo rukino rubafitiye akamaro kanini na cyane cyane mu bijyanye n'uburyo twakurikiye.
ugorukino wita patinaje mwulimi wiki Faransa, nurukino kuhugende shavirato utama pine, au hava mwo kusiganwa, kusimbi vinu, ukinu upira abzambaye ni vindi. Bamwe mubarukina, bavugako kamwe mugurusho bakura mwo, kuharimwo kubahuza n'abandi.
Icambere ziraduhuza n'abajene bo mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane. Mu birori bitandukanye baradukota tukagenda kugira ama spectacle.
Ndabifata nk'ubujye bwo kuyunguruza ariko kandi sandabikoresha iyo ndiko ndafata ama video uramfasha no kugira sporo uratuma nziganya amafaranga n'ufatisha bisi ngaca ndayabika.
Umwe mu bari mu barongozi w'ugurukino avuga ko mu ngwani bafise ko bakunda gufatwa bagirizwa ko bateza umutekano muke mu ibarabara, akemeza ko bakurikiza amategeko y'ibarabara.
Ibibazo duhura nabyo rimwe na rimwe hari igihe duhura n'abapolisi bakadufata amategeko yo mu ibarabara dusanzwe tuyazi, naho turi ngaha turi abashoferi abandi n'abanyeshuri dushaka tugida abandi ingene tugendera mu ibarabara. Muri feruje turahagarara, umuntu w'amaguru arahagarara, turese twebwe twambaye amapini. Izindi ngorane duhura nazo hari igihe tugira isanganya kugwa hasi ukasanga uragize ikibazo.
Nubwo biruko barasaba kuronswa ibibanza bakoreramwo.
Icyo tusaba leta turaba ingene iteze imbere ibintu bya sport, sport artistique cyane cyane ni sport zose mu cyamake baduteze imbere badufate mu mugongo. Na societe ari ngaha mu Burundi araba ingene yo kuyorganiza zara araba ingene atanga ama sponsor mu ma club akiri ataramenyekana kugira tuzamuke na twebwe.
Twasaba yuko bogerageza kudushigikira ubwa mbere bakaduha ibibanza dukoreramwo umukino, hanyuma ikindi naco ibi birato dukoresha biratugora kuronka, bakadufasha ingene twoza turabironka byoroshe, hama natwe iyo sport nayo ikaba kabi sport ikomeye nk'izindi hakaza haraba amahiganwa.
Naho ugurukino rutaramenyekana bihagije kwatanguye mu Burundi mu mwaka w'2005 nk'uko wari mu barongoye abishikiriza, urafatanye n'izindi nkino nk'izo kugendesha amakinga.
Ngaha makuru tubateguriye cyarangirira, ndabashimira mwese mwari ko murakurikira, mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.